Lukuri ayo mafaranga na agaruke akurikire yagenewe basi ako kantu bitwa ngo bagize ngo ni ishuri yindi bagomba kubaka ngo na biro ya diri nukuri bibeho.
Uyu ni umwe mu babyeyi barereye ku ishuri shingiro ryo mu Kamesa mu gisagara cha Bujumbura ahasaba ashimitse ko amafaranga 11,500 n'amajana 5 bategetswe kurihira buri munyeshure bababwira ko arayo kubaka amashure yosubizwa. Ni mu gihe ishure rimwe riharugwamo abana baba 80 nayo bose hamwe bakagera ku 1,440. Kubwo uyu mubyeyi rero uretse ko ayo mafaranga ari umurengera ishyirahamwe UNICEF ryitaho indero y'abana niryo ryahavuye ryubaka ayo mashuri, ariko gushika ubu ntibazi ico ayo mahera batanze yakoreshejwe.
Abavyeyi barereye abana kuri Eco Four Kamesa bararihishijwe amahera atari make ku mwana 11,500. Uciye ubwiza nabo bana n'amafaranga ashimishije cyane, kuko nk'umwaka wa mbere niwe wose nk'abana 80 hakaba hari iya mbere 4, umwaka wa kabiri 3, hariho hari imyaka 2. Ayo mafaranga mu kuyatwara akaba avuga ko agera mu bacu, hanyuma UNICEF ica ariyo itwubakira ayo mashuri bloke 2. Turarindira amasaha ahera mu nzira none twagira tubaze umukuru w'inama nshingwashuri nimba atabifise n'uruhara ngo abe nawe yayariyemo ngo tubarize umuyobozi w'ishuri umengo nta n'icyo binezwe.
N'umujinya mwinshi abo babyeyi basaba ababijejwe uhereye ku murongozi w'indero aho mu Kamesa gushika kubamukurikira kubabariza icyo uburyo bwabo bwakoze, kuko uretse umushinga udafashe bubatse atakindi barakubita ijisho,
kuko baragombye kugira utuntu two kwigovyora baca bakora akantu k'agashinga atatu kamaze ukatutwara n'umuliyoni umwe cyangwa imiliyoni zibiri bivanye n'ako gasima bashyize ko n'utubuye turiko ucubona ko ari ibintu byo kwigovyora kugira ngo aya mafaranga aribwe. Twashaka gusaba ababije ndetse niyabyumva nukuri adukurikiranira ibi bintu, ariko kenshi ujya usanga nabo nabo nyine bagomba gukorana, umuto yariye agomba kumanza guhaka umukuru. Nicyo gituma twashaka gusaba umushikiranganji w'indero niyumva iyi nkuru arondera abantu baje gutohoza kuri iki kintu tuvuze, niyasanga tubeshe azabona ko turababeshe mugabo icyo twize kandi tuzi ntihakoresha kurima.
Amakuru avaho kuri Eco Four Kamesa amenyesha ko umuyobozi w'iryo shure azwi ku izina rya Venira asanzwe yagirizwa no kurya ibiturire n'ayandi manyanga atandukanye kuri iryo shure. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Kamesa kugira agire icyo ashikirije kuri ivyo yagirizwa.